looks. Rub a head and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said. Yeah, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend. Troubles, well, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. Cause you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Da 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 da. Da 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 da